kimatale banyana ba diriki kiri banyana kimatale ha o batla go thaloganya o sele ya lemo o ka go bitsa ka maina a go bitsa a go boka a go bitsa bodeini a go bitsa tebosisi a go bitsa my love bodalia sa balebale a go tsoga mapakela o go raya ribe moriri wa me o fura o monela madinyana o ikela saluni ga setsa go itoga a tswa ka kgoro ya saluni o ntsha foununya o boleletsa gape gape o go raya ribe nna ke na le elo ka otaota buzile o ri o supa lora o mo rekela tirinkinyana banyana o batsabe banyana ke matata banyana o batsabe la ka moso ga letswa o go raya ribe nna ke a tsamaya ke ikela ga borone nna ke a tsamaya ke ikela ga borone ka ntate wa mpata a re keta ga borone ene a go aketsa a latela monnanyana ene a go aketsa a latela monnanyana banyana o batsabe banyana ke matata a setse a gorogile o go raya ribe o se ka wa letsa masimo ka ntate ga rate kelelediwa ke robet kelelediwa ke robete o letse maphakela le bone ka botene o letse maphakela le bone ka botene banyana ke matata a o letsa maphakela founu e le latse a o letsa maphakela founu ga ya radiwe morago ga metsotsonyana o setse o itlhobogile molaetsa o a tsena o go raya ribe ntate ga a theogela o ya go tsaya biki yotlhe a ntse a le molwape ke tla go bona la botlhano ene a go aketsa a dilwe ke monnanyana ene a go